kasika mega, mega, pasina no batsira. Ndokudurura mweya wenyu, mega, kuratidza, ayo andimi mari.